protect.
Sikwamukele kwembandu nekuzweni lokhatywa kanti ke sisethu song nje eKhayelitsha emva kwecourt magistrate court ekhona apha nalapho kukho i-tournament ye-boxing kambe ke le yeyokuhlonela nemisebenzi emihle kabawo uNelson Mandela ngale mini yakhe ndinayo uCouncillor Mngxunyeni apha ecaleni kwam. Councillor mandikwam ke
enkosi kudala ndabulisa ndibulisa msasaza ndibulisa nabahlala.
All right, Councillor kandichazele wena ke as uCouncillor nisisixeko nibandakanye kanjani kule tournament?
Hayi mna msasazi ndiyicouncillor kwaward 94 ndiyileader apha eKhayelitsha. Indlela endichaphazeka ngayo intoba ndicele abanye oonobhizinesi ukuba mababe nogalelo kwisports. Isports esisidibanisa bonke abantu abatsha ngale mini yanamhlanje katata uMandela. Now sikhumbula ke imisebenzi yakhe emihle ayenzileyo ngeli xesha bephila. Siqinisekile ke nespirit sakhe sekunye nathi. So ndizama ukuthi ke apha kwi-level yoonobhizinesi ndingatsho ukuba ndimele abanye oonobhizinesi ndasponsa le tournament.
All right. Emveni koba ibike yanqaba i-boxing kambe ke kwele ntshona koloni umdla wabantu ube njani xa kunamhlanje nithi nizawuba ne-tournament olo hlobo?
Yho, ube mkhulu, ube mhle kakhulu okanye ube mkhulu kakhulu. Njengoba ubona ayo community yaseKhayelitsha yodwa lilapha kodwa khona ne-community yaseMitchells Plain. So luvuyo nokhulumanco ubona ezi community zombini zidibene namhlanje. Kodwa ke mandiyithethe nento yoba lo mdla ndithi ubekho kakhulu ubangele noba kubekho nee-boxers ase-Eastern Cape. So uyawubona ke nawe nokuholo ligcwele.
Yeah. Umadiba ukuba ngaba ke ebesaphila eyibona le nto ebeyaba nonqumo ebusweni bakhe.
Njengoba msasazi nkonto uyayazi uba uba uMandela sesinye sezipota siclose nenhliziyo yakhe esiyiboxini. Not just uba close nenhliziyo yakhe but he was once an amateur in boxing. Now ndizama ukuthi ebeyawuthanda kakhulu uba lapha naye kangangento yoba apha emva kwami kukho utata uWilly uTshawe onelinye lamaqhawe negqala lomzabalazo lo siwuxhamlayo namhlanje i-freedom yawo. So ndizama ukuthi ebeyawukholwa kakhulu ebeyawuvuya kakhulu uba uMandela babesaphila.
Allright. Councillor, okokugqibela phambi kwanizokukhulula niza kwenza ntoni ukuyimaintaina le momentum njengoba i-boxing ibihleli inqabile. Umbuzo ngoku izaba ngoku uba iza kwenzeka namhlanje iyawuphinda iyokwenzeka kwinyako zayo okanye zikhona ii-plans zoba iqhubekeke ukwenzeka iinto ezinjengolu hlobo?
Sele ndi-influensile ke i-board yale khampani ndikufutshane kuyo intoba mayibe i-annual event le. Nakulo nyaka kupheleyo sasiqala lo nyaka kupheleyo in fact le tournament kodwa ke saye sane-preparations noko ezaziphuwa okanye savela ngumzuzu wokugqibela. So lena ndingatsho ndithi is better organized compared to last year. Now ndinotsho ke ndibheka phambili sizawuba yinxalenye yale tournament. So sifuna ube yi-annual event.
Alright. Umyalezo wakho wokugqibela kubantu abatsha noluntu jikelele?
Umyalezo wam sithi kubantu abatsha mababuye umva kwizinto ezinothi zimoshe imizimba yabo njengeentyatyambo zangomso nempilo yabo. Mababuye umva kwezo zinto ezo bajoyine isipoti. Nabazali ke ne-business community ndithi mayisondele uncedisa kwisipoti ukuze singakhali njengabantwana abayinxalenye yee-drugs nezinye iziyobisi kodwa akho nto siyenzayo. So ukwenza oku kukuzama ukukhuthaza wonke umntu into yoba sikhuthaza abantu abatsha kwisports.
Allright. Councillor, masibulele kakhulu ngexesha lakho.
Ngosi msasazi.
Ukanti ke lowo besincokola naye uCouncillor Mngxunyeni nongomnye ke weenkokheli ezikhona apha ekuhlaleni kambe ke ekwangusomashishini oncedisileyo ekuqinisekisa into yoba le tournament yanamhlanje iyimpumelelo. Abantu ngumbono omxesibe baphumile bezobukela umdlalo wamanqindi ekubonakala into yoba basawuthanda noxa ubunqabile nje Ikwa ngumdlalo obukufutshane kakhulu kwinhliziyo katata uMandela kuba naye wayeke waye amateur boxer sit left left at right left right left right mandikuye kapa.